anụ mma nụ oke igbo mma mma ọ bịalere anyị anyị bụ osisi ọma mịa mkpụrụ ọma anyị zuru ezu na-eme
Onye owe ya kpara m onye mere na Oh, yeah. Yeah.